Yeah, Zabalaza again. Betukalo Mr. GR. Sisukile baba, ube ngempela ufana negorilla. Asam, okay, enkleke wena paru banokunika iphawu, banokunika amandla, uzibona ubani ngiyavuma bakunikile amandla. Never wangiphatha, never wangihlula emaphusheni boy. Sathamela le skini sakhoke ngathi ibheshi. Magadla ngerhesa, ububi bakho buyathusa ngathi igoreli. Funa ukuphatha umpisi, unamba bane nambe nje sizonke. Mr. G akli ngekapophe mina ngisasekhona. Dala ngimlindile uzenza ingongo, ubuka bo Pixel. Fana omncane ubhalizeli game usafuna ukufundisa. Siyazi namajaja kunika usolo ntwana wangakini. Manje usuyadisa uyabhayisa usibangela iminqisi. Dume ngani siyezwa nangakini usibiza ngemenene. Umphathi wamagari unokuperforma emajointini. Waziwa kagaga uphela kanahlatini siyamazi. Uzama ukunyusa igama lakho umfana usodiyakeni. Ufana nengulube bebemgeza uyazigcolisa. Awuna fan base into yakho i-fucked up. Le bari yangibasela kuphela igama ibhala ngathi. Kuyacaca nasebusuka yini akulala icinga ngathi. Ubhekene nempisi engenakuhlehla iyagojela. Oshunquthuli kufi bayakuhlangene amabhuti. Kumele kucaca ubani omdala ubhuti ugate mina. But usadlala kwimvela sozafica kwilalika. Yeyi mfana omncane uzosikakela bheka ususabani. Interviews tololo, radio stage tololo. Uthi wahle kakangamadola ingane ebisanceliswa. Yacathuza kabili kathathu isikhulile. Marina bukenile mfanele umqondo usabalele. Shoda ama-followers ayifotshela lento yenzayo. Ulungise umshwalense nekofini uzivele 6 feet. Cause I'm lyrical amabhazami mshana loliwe.
Angilwi nawe G, I think uzabalaza ukhona naye mhlambe kule group. Ngokuthi akekho akambona ngisacela ukuthi angixoxele. Engeza esezo ngengoma leseyithatha esincele ayitele ukuthi mhlambe zengidiza yena.
Okay, kumeso shisabe usandu kishwa lape mayi. Mangzati peni ngbali ngoma nkipu shito kari. Maybe wingo siya matege ni lape tisad. Ngoka neke peni ndalutan. Ayu myosi, sebenzu focus uyegi singa stule seabu. Ungambata kanjanu mundu na ula mbeli deal. Utingi mpigu za mistati soro kila babon. Sorry to say, gekaria yako manje peli. 24 September ziyakhala ufika uvivile. Ngizobe ngivula i-open mic mina nawe finish. Ugringa kwahlula iphoyisa latochaza phambili. Ofana nale before suyiqalile sanibolile. Udlala kwijangela yebhube sengathi awusokile. Ngisazokuyisa emtholampilo ijwabu engathi alisusiwe. Ngizwela leli khasta nokulipika masisimile. Kodwa ngeke sisho lutho siyazi nathi ushlimile. Uvale ne-hardcore wazi kahle ihlala ishubisa. Awuna stoto wena gaya wazi uwine fork. Kembulu mbuyisa kwi-industry ngathi kuyabhela. Usheshe waphakama ngingakini izibuze ngiphumaphi. Khumbulu ngi-invite-a kwi-show yakho wathi angipulaphi. I'm the best performer ngakini uyazi isikhiphani. Nengila yenkankane nomurepa sizwa zishaba. Ngisigodlile imendlela nginamatrofi nama-medals. Shame kuwo wina u-tripin uzibona wilani. Hlala phansi ubuzizazi ekusewa impathi efidwa masangenamlazi. Ngizokufundisa umlazi dubane nophongolo. Enkandla kwamashi empende nasehammerstale. Kojozi phakathi kwazulu nase-eastern cape. Esikhokho bangiphethe wena ubeyond repairs. Udinga i-shifting yeah, you know what
the party le ibithi thatha ushanti magengami party na 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 na. Ngeke mina ngisaphila usathe sami isicoco. Ngiphuma ngaphezulu ntwana mongezwa ngangami. Ngisebenza ne-hardcore gang Debris, Slang Duck, Dilingo and Zabalaza. Hardcore in the tech team, team showcase.